vanila zetu hizi hapo. Jamani, kwa anayehitaji kiasi chochote, sisi tushaanza kupanda vanila hiyo. You are all welcome. This is vanilla. This is how it's planted. Kwa hiyo wote mnakaribishwa. Sauti ndio kitoa sana. Dakika moja tayari. Kana kashamba kadogo. Kana kashamba kadogo. Mimi nafikiri inatosha.